Obadiah verse 1.
Umbono Obadiah isho kanje inkosi uJehova ngo iDomi ithi sizulwe imbiko ivela kuJehova kuthunywe sithunywa phakathi kwabezizwe ngokuthi vukani simvukele ngokulwa.
Verse 2. Bheka ngiyakukwenza ube mncane phakathi kwabezizwe udeleleke kakhulu. Verse 3.
Ukuzidla kwenhliziyo yakho kukhohlisile, wena uhlezi emfantwini yamawa, ondawo yakho yokuhlala iphakeme, othe enhliziyweni yakho ngubani ongangehlisela phansi na?
Verse 4. Noma uphakama njengokhozi, kubekwe isidleke sakho phakathi kwezinkanyezi, ngiyakukwehlisa khona, usho uJehova. Verse 5. Uma amasela efika kuwe, nabaphangi ebusuku, yeka ukuchithwa kwakho, bebengayukweba baze baneliswe na. Uma bavuna izithelo zomvini befika kuwe, bebengayokushiya umkhothozo na. Verse 6. Yeka ukufunisiswa kuka-Isawu, yeka ukuphenywa kwamagugu akhe afihliweyo. Verse 7. Bonke abantu bezivumelano sakho bayakukugxosha emkhawuleni, abantu ababehlalisana nawe ngokuthula bayakukukhohlisa, bakwahlule abadla isinkwa sakho, bayakubeka ugibe phansi kwakho, akakho oliqondayo. Verse 8. Angithi ngiyakuchitha abahlakaniphileyo kwa-Idumi ngalolo suku, usho uJehova, nokuqonda entabeni yakwa-Isawu na. Verse 9.
Amaqhawe akho Themani ayakuphela amandla, ukuze yilowo nalowo anqunywe entabeni yakwa-Isawu ngokubulawa.
Verse 10. Ngenxa yendluzula eyenziwa kumfowenu uJakobe, amahloni akukusibekela, unqunywe kuze kube phakade. Verse 11. Ngosuku wema kude ngalo, ngosuku abafokazi basusa ngalo imfuyo yakhe, nabezizwe bangena ngamasango akhe, benza inkatho ngeJerusalema, nawe wawunjengomunye wabo. Verse 12. Kepha ungabheki usuku lomfowenu ngosuku lobufokazi bakhe, ungathokozi ngabantwana bakwaJuda ngosuku lokuchithwa kwabo, ungaqhalazi ngosuku losizi. Verse 13. Ungangeni ngesango labantu bami ngosuku lwesigemegeme sabo, ungabheki ukuhlupheka kwabo ngosuku lwesigemegeme sabo, ningabeki isandla emfuyweni yabo ngosuku lwesigemegeme sabo. Verse 14. Ungemi enhlanganweni yezindlela ukunquma abaphunyukileyo bakhe, ungakhapheli abaseleyo bakhe ngosuku losizi. Verse 15. Ngokuba usuku lukaJehova lusondele ezizweni zonke, njengokwenza kwakho kuyakwenziwa kanjalo kuwe, izenzo zakho ziyakubuyela ekhanda lakho. Verse 16. Ngokuba njengalokho niphuzile entabeni yami engcwele, bayokuphuza kanjalo bonke abezizwe, baphuze bagwinye, babe njengokungathi abazange babe khona. Verse 17. Kepha entabeni yaseSiyoni kuyakuba khona abasindayo ibe ngcwele, nendlu yakwaJakobe iyakudla ifa layo. Verse 18. Indlu yakwaJakobe iyakuba ngumlilo, indlu kaJosefa ibe yilangabi, indlu ka-Isawu ibe ngamabibi, bawashise bawaqede, akuyukubakho oseleyo endlini ka-Isawu, ngokuba uJehova ukhulumile. Verse 19. Abaseningizimu bayakudla ifa lentaba yakwa-Isawu, nabasehlanzeni ifa lamaFilisti, badle ifa lezwe lakwa-Efrayimi nezwe laseSamariya, uBenjamini adle iGileyadi. Verse 20.
Abathunjwa balempi yabantwana bakaIsrayeli abaphakathi kwamaKhanani kuze kube seSarefati nabathunjwa baseJerusalema abaseSafarati bayakudla ifa lemizi yaseningizimu.
Verse 21. Abasindisi bakukhuphukela entabeni yaseSiyoni ukuyakwahlulela intaba yakaIsawu umbuso bese uba ngokaJehova.